He aha ia I o mā te wai, why did he run away?
Nā te mea I whanakotia ngā pihi kete, because he stole some biscuits.
Kātahi te tamaiti hīanga, what a mischievous child. I hea ngā pihi kete, where were the biscuits?
I runga I te papa teitei on the high shelf.
I pehea tana toro ake, how did he reach up?
I tūia I runga I te tūru, he stood on the chair.
Ana I ahatia, then what happened? Ana I ahatia, then what happened? I rongo I a I aho e haere mai ana, he heard me coming.
I oma ia ki waho, he ran outside.
Kātahi te tamaiti hīanga, what a mischievous child. Kātahi te tamaiti hīanga, what a mischievous child.